Amadlozi kahle kahle aqala kanjani? That is why umuntu ongamtshela ngoJesu uzokutshela ngezinto eziphathekayo. Akusho ukuthi noma thina singakholelwa ukuze kubathe exist, siyazi siya exist izinto ezikhona. Mina ngumuntu omnyama indaba zani? To be black. Yeah. And demon but it is essence is it is no mundo my by demon. Mama. Mumfu.